Dumelang, o seng wa letsatsi, lebitso la ka ke nna Lemohang. Tje jwalo ka ha le bona title, ke kopa tle ke potlake ka pele ka potlako ke kene ditabeng. Ke tlo dula ke sothofatsa ha ke re jwale le a tseba, ke a kgolwa se le tseba he tsela eo ke sebetsang ka yona ka mona ho latela melao ya firm e bitswang ka hore ke YouTube. Lengolo lena ke leo e mong wa mokereki wa ZCC a ileng a le ngola ha a hlalosa taba ya leeto la hae ka hara kereke ya ZCC le hore na o tswile jwang, hwa etsahalang, hwa se ke hwa etsahala eng. I was in a program when I delivered my departing message to all the congregations that attended Kosha Yare Koring, and everyone was shocked by the message. Some said I'm just taking a theater uplift and I will come back without knowing that I planned that move long time ago. This was my final message to the congregants. Ke a tsamaya mme ke tla bua hape mo nakong ya dingwaga tse lesome. Ke tla ho le holola. I'm leaving now, but I will come back in 10 years time to come. To release you. Hence, I started spreading an enlightenment message from 3rd November 2021. In fact, I planned to resign Kokosheng Yare Mahube, which was scheduled for November 2021 Go Channing, Rustenburg. But ultimately, it was cancelled because my time was already up Go ZCC. Then I had to wait for the next Kosha Go Hudihela Sisi to hang the boat. Anyone who want to know more about my spiritual journey is more than welcome to ask me any question, and I am an open book, but I get very agitated by people who claim enlightening the nation by giving false information about me. I hope they know what they are doing because they had already smeared their faces with threats. If they want to know more about me, they can easily arrange a public platform to ask me any question they want. Okay, any question they want to ask, and I have a decent conversation instead of spreading false information about me. Betaba tsena he ha di tswela pele di fihla dire. Immediately after leaving ZCC, letters from headquarters were circulated all over in their branches, alerting members that I'm no more a member and warning them not to follow me because they thought that I was planning to open my own church. 3 months after my departure on Wednesday morning, same week of the 12th of May, I received a call from Mr. Makwela, who was a general secretary at Time Go Alexander Township Regional Office, telling me that I must be at Alexander on Sunday, the 12th at 23:30, 11:30 yabusibu, because Lekganyane Ramarumo want a special meeting with me. I asked him what was the reason for the meeting, because I had already moved on with my spiritual journey and there is no way I could return to ZCC. He said I mustn't ask him any question because it's just a messenger passing over the message. Then I knew re ho tlongkha ho sa bola o ngotse ka Afrikaans he le ka sekgowa, but then ha ke tota ke bala. I was between a rock and hard place without knowing if I should attend a midnight meeting or not. And I knew very well hore it might be the end or pelotse ya bophelo ba ka ha ile monana ana tlameha ho. Fast forward, I attended the meeting with him that night in his private office, and immediately after getting inside the door was locked and the light was switched off. I found myself facing countless demons and forcibly trying to put me down, and that's when spiritual battle in shoot for more than an hour, but finally I won the battle inside the dark locked room. Before unlocking the room, I said to him, mmele wa gago o tsile go jewa ke manong a lwapi o santse o phela. Your body is going to be consumed alive by the hawks. That was my final words to him. Then I left. Anyone who knows how to interpret this prophetic word can do so in a comment section. On my way out, while I was approaching a gate, because I parked outside the yard, not inside at the executive's parking, suddenly something invisible and very heavy got out of my shoulders on top. As I was wearing a heavy jacket, that's when I realized that ZCC yoke was completely removed from my spirit, and immediately I felt myself very light. That was my final spiritual journey with ZCC. Now it's in a lesson better by Heshu. Jwale o ngotse mona na gore kindly interpret my final message to leganyane spiritually. Batho ba nang le leitlho leno la semoya taba tsetse e leng di a tsaya tsagala Mr. Lesson Bed ha le ka gara tulo le sebaka seo sa ZCC mo e leng gore ga ke mametse ditaba ka tsena ba di tlhalosang ka teng e ka re sephelo mo gago e ne e le gore ebe leganyane o sweleletse ka mono bane ga ba o kene ka lesebe o sweleletse ka mono ba ga e ba o kene ya ba go sotingwa mabane go ba go tsho ya ba e ba ntwa eo e kalokalokalo eo go feta moo ga ona mantswe a reng a ile a bue ga dipakeng tsa ga e le ena e ne e le ntwa eno e jalo e neng e le teng ka mono semoyeng qetelong ya letsatsi ga e ba ntho lese a e ba o le a ketelela a tlhokageletse ka moo leganyane o na tlo tla reng ka bophelo ba lese o na tlo tla reng lese go etsaetse jwang ka ena gobane messenger wa ga e ke ona o fedisitseng molaetsa go tshong gore go na le motho a tsebang ka go tla fa lese mono and-e le lese ke 100% gona ke itse family ya gae gore ke ya ka ZCC jale ga e ne bantw a e tlose lese ebe o tlhokaetse he go ntlotla go tho o bolauwe keng ka gara kereke ya ZCC kapo kopanong ya gae beramarumo ga ke di gagateng comment section baratiwa ke le rata fofothe ke le thandang nyanenyane ga go utlwe ngwana bamamedi o fitlhetse ga jalo ga ba ditshetlhe ga ba itseng bona
lemo ke a tshepa o shapo ke fetse o lebelela tlepi e o e postileng ya abuti o mongwe na ntseng mo fatshe then go tswa a ke itse ke tla re go tswile mo yena then ya ba another person ba ba two mara e le mothomo one nna ke a e tseba ntho nkile papa bana ba ka before re divorce ba re keng one day a ntse a thomile kore e re ke e thome so a thomile a ratana le ngwanyana o a nthubetseng lenyalo ne ngwanyana o nna ntse a nna le ena by the time nna ke lora toro yona eo ke lora toro eo ya ba re keng ya papa bana ba ka kare re robetse nna le ena ko kamoreng ya rona a ntse a ntse a jola le ena ngwanyana o ke ntse ke tseba and then ba re keng a ntse a jola le ena so one day ka re nna ke robetse ka lora ba re ke mang yena papa bana ba ka a le ka mo mora wa lebati la kamora rena then ha le ka mo mora wa lebati la kamora rena ka mmona go tswa another yena papa bana like ba e ba two yanong mo go yena go tswa yena and then ha ba le two ka mokgola o laleng ka mora wa lebati nna sena maatla ne le motho fela like motho o ka reng wa lwala o ka re o felelwa ke maatla a sa bolela no re tu a le week gona ka mora wa lebati then o la a tswileng ka mogare ga gae ne e le o mongwe wa clever so wa matlhajana kore wa itse keng wa o phuphuroga so a tsamaela fast ka mmana a tswa ka lebati la kamora rena a shia ola mongwe o la ko botsang ke reana maatla a salela ka mora wa lebati then o la a tswa o la wa o phapa o la a tswa then motoro ya teng ke a lora ke fetsa ke lora ke emelela mo mpetong ke lebelela ena o la tswileng mola then ka ema mo lebating ka mmana a tswa ka passage a ke re butse lebati la kamera a rena a tswa ka passage a ntsa chester mola e le motho a chestang a phapa and then ha a tswa fela a bula lebati lela la ko difleteng nako ke ntse ke nna ko difleteng a bula lela re kenang ka lona le le one le la ko fleteng then a nama a tswile a tsamaile then mo torong ka lora ke fetsa ke boelela ke re bala pape mo mpetong then ke bona ena ola a ntsa ntsa utlwisa botlhoka mora wa lebati then toro ya ka ya fela so after toro eo papa bana ba a tlholo e ba yena the way na leng ka teng like a ba motho o mo different kore a tlholo a khera ka bana a tlholo a khera ka nna le the way na bolana le nna ka teng kore a tlholo a khera at all e le motho a fetogile mara ka no tiputsisa gore mo torong ena ke bakeng sa gore yena o tsamaile ba re ke mang gore ebile a ka kgona le o itlhaologanya gore nka e tlhatholola bjang understand ka no tipotse gore mara monna o after ke fetsa lora toro e so then yena ka montlong o re tšhentšheditse o tšhentšhitse o re fetogetse wa e bona so nna ke a itseng kile ka lora ka yona batho bona ba ba babedi mara e le motho mowane papa bana ba ka le ka mora ba lebati ha fetsa go jwala le ngwanyana o e leng gore ngwanyana o sele a ikitsise mo lenyalong laka a controla lenyalo laka after toro eo ya ba yena a controlang everything ditšhelete tsa ka motseng wa ka a controla everything papa ba ne fetsa ntšhentšhetsa a njekela a se tlholanye ko utlwa next ka nna le bana.
Ke a dumedisa Magautrain. Ke a dumedisa bana beso, ke a dumedisa bana ba maAfrika. Batswadi ba ka ke a dumedisa kaofela ka hara terene. Bontate le bomme, ke a le dumedisa. Ke dumedisa kantoro e kgolo, Tate Mokoto le basebetsi mmoho le yena. Ke a le dumedisa kaofela. Ka nako eo ntate Modimo a mphileng yona hore ke le dumedise sebakeng sena ka boikokobetso bana beso. Ke a le dumedisa. Ntate Mokoto ke kopa ho tshwaela hanyane. Ke kopa ho tshwaela ke lokise ditaba hanyane. Le nkinele matsoho metsing. Ntate Mokoto, ke ratile haholo ka nnete ka mokgo o lokisitseng ditaba tsa rona tsa ntwa ya ka training. Ka video ya Sontaha wa di hlalosa hantle. Ka ba ka bona ka re ka nnete enwa ke morumuwa wa Morena Modimo. Ka mokgo o no di beha wa ba wa nghopotsa ha ntse re bala Baebele re bona Morena Solomoni a lokisa ditaba ka bohlale bo jwalo. Ka moya o fatshe ntate. Ke a leboha ntate Mokoto ke re Modimo a o ekeletse. Modimo a o etse hantle. Jwale ntate, ke tla kopa hobane ke ne ke qadile taba e nngwe ke tla hlalosa hobane ke la ka e qala qetellong. Empa ke la ka fumana hore e tla ka re ke na le lonya kapa ke ya kgetholla. Ha ke qadile taba ena ya Marena e le hore ha ke a kenya ba bang ba maAfrika mofuta o mong wa maAfrika kapa mohlobo o mong wa maAfrika. Ke kopa hanyane ntate ke kenye mofuta wa heso wa maVenda le ona o le a nna wa lwana le bona bana ba basweu ho ntse ho tsekwa naha lwalo. O tsekisana naha. Ke bana ba Ndeya Mbeu. Bana ba Ndeya Mbeu ya ba ba latelwa ka Thohoyandou. Jwale ho la ba basweu ba la ba aha toropo ba e bitsa Schoemansdale. Toropo ena e bapiswa ka ho thwe e ne e etsa sebe ka lerato. ho rekiswa ivory le manaka a ditlou. Ya ba ba basweu ba ruta ba venda ho thunya jwalo, e le ha bona ba tshaba ho kena ka hara moru, ba tshaba taba ya mosquito ya hana le ntshware le ho bitsa mosquito hana ke monwang. Ba tshaba monwang o be o na le bohale, ba tshaba bohloko ba monwang. Jwale ba romela ba venda hoba ba lo thunya ditlou ba tlise manaka. Mona mo e leng hore qetellong ba la ba qabana, ba seke ba utlwana ka taba ya thekiso. Ya ba ka nako ena ke buang ka yona na ba roma ne se le nakong ya morena Makhado. Makhado ke yena a ne e leng hore o na a trainwe le tshaba sa hae ho ya tsoma ditlou. Ho fapana le ba bona ka taba ya thekiso, ba lebisa mona mo e leng hore ba la ba hana he ho ba rekisetsa manaka, ba kgutlela morao ka ona. Jwale ha ba kgutletse morao ka ona, ya ba ntwa ya qala hona mono. Ba venda ba bona bana ba basweu ha ba loka, ba qala ho lwana le bona. Ba ba lwantshitse, ba 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 hlola. Paul Kruger a tloha le masole a hae ho tloha Pretoria ho ya lwana Venda, Schoeman's Daily. Empa a fumana hore ha ba na ho hlola ba Venda hobane ba hlola ka mona ke lefu lena la tsetse fly, e be malaria ena e etswang ke monwang. Ba 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 qetella ba nkile qeto ya hore ba tlohe hobane ntwa ya ba hlola. Ba ba lehela toropong e ne le nakong eno e ne bitswa Pietersburg, e le e reretswe ka general ka general Joubert, Pierre Joubert. Ba ba lehela mono, ha ke sa tseba hobane ke kgale ke sa ye Polokwane hore na seterata se ne ntse se bitswa ka Compensation Street. Compensation Street ke mona mo ile ba fihla ba dula teng, ba e file bona bana bana ba baleile Schoeman's Day. Jwale ha ke tsebe ka lebaka la hobane mabitso a ditoropo a tjhentjhitse rona e sa ntse bitswa Compensation Street. Ke ntwa ena e le ho ela lwanwa ke Mphephu. Mphephu ke yena a lwana ntwa eno ka mora ntatemolo wa hae e le Makhado. Ho tloha mono ka nnete e la ba he ba dutse tulong eno ya ba morena Mphephu o ntse a lwantshana jwale le mabu le ba basweu ho fihlela le yena ba baleya mona moo e leng hore monna ona wa lekgowana a ntse a nthuta o robaletse nakong e le nne sa ntse le Rhodesia e leng Zimbabwe. Jwale ke bonyane bo ke la ka bo fumana ka mofuta ona wa Bavenda e leng batjhana ba ka hobane kgaitsedi ya ka e nyetswe, tse kgaitsedi tsa ka tse pedi di nyetswe hona Venda. Ke ne se ke re ke se ka ka o tla thwe ke sile ba bang marena morao, wa tseba ntate Mokoto hore rona maAfrika re tshwenywa ke ditaba tse ngata tse nyane. Ho mme he hona mono o labana le Balemba. Balemba bona ka nnete ha ke tsebe morena bona na ene le mang. Le bona maga bala ba dina ba aha ba disana le Bavenda. Balemba e ne le hore bana ba tsebala ka taba ya hore ba ba bitsa majuta a maso. Ka baka la hobane ke le batho ba tsebang haholo ho etsa ntho tsa mekgabiso. Ena ya e re tlwaetseng ho kenya mekgabiso matsohong mona ya dikoporo e ne le bohlale bone bo tsejwa ke Bavenda e le ke Malemba. Balemba ya ntate Mokoto le ma radio tjhentjhe kaofela bana beso, ke kopa le nkinele matsoho metsing ho se ke tla be ntse ke di tlola fela ke di feta empa ke ne ke mpa ke hlalosa bonyane jwale ha ile ka ha marena a rona a ha Zulu le ona ka ba ne ke bua ka batho ba lwaneng le magoa haholo e se ho ba ba marena mang ya ha lwana empa e be ke ba hopola be le bona ba la ba lwana ke Mazulu. Mazulu re a tseba ka ofela, ke a tseba teng ka ofela hore re a tseba ba lwanne ha kae le batho ba basweu. Taba e nngwe e leng hore monna ona la ntjwetsa yona e ne ke sa e tsebe. Ke ya hore ha Morena Dingane a ba bitsitse bana ba basweu hore ba lo dumelana ka tulo a ba fetule mo batla dula teng naha e batla dula ho yona bana ba tsama ba eteletswe pele ke Piet Retief o ile a ha ba fihla ba kopa hore ba late dikgomo tsa hae ho sekonyela ya ba ka letsatsi le le leng fela bana ba basweu ba kgutla le dikgomo tsa hae tse ne di hapuwe ke sekonyela ena e leng hore e la makatsa Morena Dingane hore Basotho ke kgale ke lwana le bona e seng ka tsatsi le le leng empa banna bana ba tlile ka tsatsi le ba kgutla le dikgomo ya ba o qala hore a se ke a ba tshepa gomme ya ba ba etsa qeto ya hore bosiwa ba late ba ba tsometse bosiwa robetse hore ba ba bolae ke a tshepa le a tseba hore maruru a na tsamaya ka dikarikana tsena tsa di-ox wagon jwale ha mona ba dula teng e ne ba sheba taba ya hore ba etse elaka e be ntho e ka reng e ring ka morao e tla ba mo tulong e leng hore ke tulo e re nang le kotsi mohlomong e be noka ka morao e be ka pele ka mona ke temo ba bonang ha dira di tla ba kgona ba tseba ho di bona di sa le hole ke ka mokgona ba entse rinyelo ya bona ka teng jwale bosiu ha ba robetse ba hakile mabone ana a di-lantern ha a ntsa a tsitsinyeha ke moya a tsitsinyeha ke hore a sheika ha e mangka e lengwe ke moya ya re Mazulu ha ba tsumetsa a re a tlotla ba hlasela bosibu ba bona dilanterene tsena ntse di tsitsinye ya ba ba tshoha ba re batho bana ke baloi ba re bona ke bana ba re shebile ba kgutlela morao ba sa ka ba ba etsa letho empa itse ha ba kopane ba hlalosa taba tsa batho bana ba fumana batho bana ke baloi ha ba lokane ke sena se tlisitseng taba hore ha ba ba bitsetsa Mgungu Ndlovu hore ba tle ba tlotla ba saena dipampiri tsa hore ba ba fa tulo mo ba tla dula teng ya ba le bona ka nako ena e ntate ona wa lekgowa a nhlalosetsang a re itse ha ba kena ka hara Mgungu Ndlovu ke a kgola lela ka bona di ka mokgo e thaletsweng ka teng kapa e drawing ka teng Mgungu Ndlovu entrance ya teng monyako wa teng o ka south o ka borwa ya ba 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 kopa hore beyang dibetsa ka ntle ya ba ba kena he ba siya dibetsa ka ntle ka borwa ha ba kena ba le ba utlwa monate ba ba file madila ho binwa ho jiwa dinama jwale ntate enwa wa lekgowa o re phoso e kgolo e leng hore e ne ntse e tlatseletsa letshogo le ne le hore nna ntse ba tshwile batho bana ba borona ba Mazulu ke taba obane le a hopola bana beso hore le tle le ntshwarele Basotho ke tla gana ba kenya dithetana dikgarebe ba rwetsana ba sonya lona ba ikenyetsa dithetana e tla ba matswele a ituletse ka ntle bomme le ntshwarele ho bua jwalo empa bana ba basweu ha ba bona taba eno e be le hore ba qala ho bapala ka yona gobane le hopole gore mafurtrekere bomme ba teng ba kenye mese e metelele e fihlang fatshe kwana. Jwale na ba qala ho bona batho ba apereng ka tsela ena. Ya ba he ba phataza ba etsa ntho tse kaofela. Mona mo e leng hore itse ha ba hlabane ha ba lobetsa morena ba ge jwale ebile ba feteletse ho feta ba fihlile ntlong ya hao morena. Ke nako ena a tlatla a re bolayang. Na bona na sa ntse ba itukisitse a ba re bolayang he bolayang baloi bana. Petre Tifi ha ba mo bolahela ka hara Ngungung Ndlovu ba mo ntshitse. Ba mo tlama matsoho ba mo ntshetsa ka ntle. Ho lesaka ba mo ntshetsa ka ntle. Ba mo hlaba ka lerumo ka morao. Jwale e le taba ya hore ba re ha o hlaba o bolaya motho wa o shebile ba tshaba taba hore o tla o pokela. Hobane re na le tshepo e le ya hore mahlo a motho e ba senepe ke ka mokgwa o hotseng ka teng. Le bona na ba tshaba taba eno ba re motho o tla o pokela ha e le hore o mo hlabile a o shebile. Petre Tifi o bolaetswe ka ntle. Jwale hanyane batswadi ba ka bomme le bontate. E ka tsela eno ena ya Mazulu morena wa Mazulu a ileng a bolaha bana ba basweu empa he e se hore yena morena Dingane o bolaile ba bangata a ileng a bolaya ba bangata e ne le morena Qeswayo. Morena Qeswayo ke yena a ileng a bolaya ba bangata mona mo Zulu Englobuo wo. Ya ba ebile ba mo tshwara ba mo isa St Helena. Ena pale hanyane ke utlwile hantle ka morena e moholo wa Mazulu e leng hore o sa tswa siya ya badimong. Ha moya wa hae o robale ka kgotso. O ne atisa ho mpitsa ke moetele ha hae Nongoma. Moya ha o robale ka kgotso le mofumadi wa hae. Jwale batswadi ke batla ho hlahisa taba e le nngwe e mme a nkopileng yona Mevelemina. Tjhe Mevelemina ha ke no tseba ho ngola dibuka ka tsela e wena o e behang ka teng. Tse ngata ha ke di tsebe hakalo ke hanyane bona o ke o tsebang ho ne ntse ke hlahlellwa ona. Empa ke leboha ha e le hore o dumela hore ke share le lona ke tla share ha ke na molato mme ke tla qetella ka bua buisana le bana beso ke a rata ho sia.
Dumelang hle batho ba heso. Dumelang ke Melamu hape ke kgutlile ka pelenyana. Ke qeta ho mamela video ya mme a utswetswang ke bana. Ntate Mokoto ke kopa tshwarelo. Ke a dumedisa hape ntate ke kopa tshwarelo ke kopa ho tshwaela. Mabapi le mme a utswetswang ke bana ha ke a utlwa lebitso la hae ke mang. Ha ke a utlwa lebitso la hae ke utlwe fela a hlalosa ona le bana ba hae ba dulang le bona. Le ba di ditloholo jwalo. Le hore o lahlela tjhelete e lahleha ho yena le ho e mong a moholo yena ha lahlelwe. Jwale mme ke kopa ho ke o hlalosetse hanyane ha ke tsebe mohlomong tsietsie ho wena e tshwana le yaka. Le nna ke e bane le yona tsietsie eno ya hore ka hara wallet o fumane tjhelete e shota. Tjhelete e shota ke batlisise na ho etsahalang. Jwale ke na le bana ba babedi be ke le ka hlalosa ka ba tsubang ya ope. Ba dula rumong tsa bona hona ka tlung ka mo. Jwale tjhelete e tla nyamela jwalo. Ke seka ka tseba na ho etsahalang. Ha ke re ke utlwa o bile le bua ka dikgaba. Ka di-teaspoon le tsona di a kgutla. Le nna ba etsa jwalo teaspoon di a tswa di a kgutla. Ke tsebe na be di ile kae. Empa dikotlolo tsona di ile kaofela. Dikotlolo dikgalase tsena dimakopi tsa kofi ntho tse kaofela di ile. Kore bana ba dintsha rake mona ke sa bone tsatsi le leng ke rere ke tlilene raka e ke fumana hore ba siile tse tharo fela nna ntse ke sheba raka ke shetse ka pele dutse ka pele ke tsona tse setseng. Ha nako e ntse ya ke batlisisa jwalo ka ga mme a tshware le di-bri pack. Ga ke rekile bri pack tshwanetse ke e bule, ke beya ke di butse ka ofela ka fridging ya bone ke a di bula ntle le more di a latlhe. Di-glase tsena tsa go nwa metsi ga o sana next glaseng di a nyamela, ene ga ona motho a tsebanna go e tsaelang, ke nna le bona fela. Jwale maoba mona o na le mme a e leng go ka kamoreng o hirile room ka ntle, le ena room ya e ne tletse, ke ga nkopa a be phatlhonyana tse dintse nyane ka tlong ka kamoreng yaka. Dieta tsa ngwana tsa sekolo tsa nyamela jwale, ga di nyamela ga ke ba bitsa ba le babedi gore na jwale go e tsalae mona. Yona monyana a gae mpho ka ko bue nnete, ko wena o dulang o utswa metlha ena. Ka mokgwa ba utswang ka teng o kekebe wa bona, o keke wa ba tshwara, le ga o ka go etsa leqheka la go ba chair o re o ba chaile o tla bonana go o tlo fumana ka nnete phatlho eno e ile o ntse o e shebile, o dutse o e shebile o tlo fumana e ile. Hai, a se boloi nna ka nnete, go nna mona a se boloi. Bana ba utswa bao ba motswala a bona o ne a tlile, ke mo fa khia ka mokgwa wa re o re robala ka kamoreng, ke re ena ke go buile kisti eno go na dikobo ka moo ntse ke shebile TV, wa ngweletsa go malome ga ona dikobo ka mona. Ka nnete ke a ema ke fitlha ke fumana ga ona dikobo, ene ga ke tsebe na di utswitswe nenne, ga gona next dikobone. Bana ba utswa se boloi mme, ga ke tsebe ka nnete tse dingwe ka nnete se ka ba batla dingakane, bana ba tsubang ya ope ba utswa. And-e motho wa teng ga o mo tshwere ga o lla ka pele o lla o bo bona e le soro ka nnete, o tla fuma e le sone ne e sale. Ba utswa go utswa mme, jwale ke ne se ke tsho fela ke re motswadi ga se wena fela tlhe, koduwa ena re wetse ka ofela South Africa mona, empa jwalo ka ga mme a tshola re o ko shebe o ba shebisise gona go e tsala eng. Ga ke tsebe na o ka etsa trepe efeng o ka ba tshwara wa bonana ke mang a nang le letsoo, ga o bobebe o ba tshwarane. Ka nnete ga o bobebe o ba tshwara bonane. Hai, ga ke tsebe na nka o eletsa jwa ngwaneso, ke ntho e botlhoko ke a e tseba, ke a tseba gore ke ntho e botlhoko. Ka nnete nna di diaparo ga ke na tsona, ba bangwe ba ba tshware ba tswile ba di rekisa okmorokwana, ba bone ke batho ba ba tsebang ba ntse ba hempe tse ke tsa ntate mosa ba ba lelekise, ke se ka ba ka tseba gona ba dintshiseneng ka o toropong. Ke koduwa mme, ke tšhentšha dikhi jwalo monyako mona, mara ntse ba kena. Hai, ke a o rapisa motswadi yaka ka nnete, ka ba ka sokologa bana ba, nna ga ke bone le boloi ka tsela eno, ba ka ba sokologa ka nnete, fela se re tla utlwisisa o ko shebisise gona go e tsala eng. Jwalo ka ke tshokere ka go nna ka mona ke ba fumana go ke bona ba utswang, ke ba thotse go ke bona ba utswang bana bana, ene ba lla ka nnete ga o sengwe tshwere wa lla. Hai, mme o be le bosibo monate Matšhentšhe Radio, ke a leboga bana beso, ga re sa tsebana re ka gale majwang bana ba rona ba re kentse tsietsing. Ke a leboga tlhe batswadi kao fela, re nne re ntse re tsamaisana tsela ena re kgothatsana, batho ba Modimo re a bona go gobe. Gobe ke ile ka gara radio ka mona, re kenetswe ke metsi ka tlung ka gara radio ka mona le teng. Ka nnete go batla dithapelo tse kgolo bo mme le bo ntate ga re tlhabeng ka lengwele. Ntate Mokoto ke a leboga tlhe ntate, Modimo ke yo.
Hey, dumelang bo mme le bo ntate ka groupung ya Community Platform Info. Maikutlo ke tlo ntsha mona ke maikutlo a ka, e seng a tshusumetso ya hobane ke belonga to a certain political party. Ke maikutlo a ka hobane ke le moahi wa South Africa mona. Ke dula South Africa, ke dula ka go Maluti ya Phofung. Ke bona maemo a etsahalang. Ha ke shebile batho bana ba ke ba fitileng ba fotse ba folletse mosebetsi wa o tlo sebetsa ditseleng.
Potso tse mme wa ipotsang tsona ke tse dingwe tsa dipotso tseno le nna ke ipotsang tsona, ke na di tlile molemo ke ipotsa dipotso tseo. Ore antlentle o etsalang why rona re tshwanetse re sokole re le batho ba batsho, e tlo fela neng, re tlo sokola go fitlhela neneng, hobane ha o sheba nthwena ya tlala ntate mokoto nkare ke ntho e entsiweng ka design, e entsiwe ka bomo, it was designed. Ke na le mabaka hobaneng ke re jwalo. Hobane tlala ke ntho e nngwe e sa tshwanela ebile e teng ntse le teng ko Afrika no, ha o sheba the way lefatshe le ne le nameng ka teng. Ke nana ho ya ka maikutlo a ka kapa ho ya ka tshebo ya ka, taba fela ke o sebeletsa batho bana ba basweu bana le bana ba nang le ditjhelete le dicompany tse kgolo, mosebetsi o moholo koo, le hore batho ba ba tshwararuile le ka tsela e one. Hobane ho na le ntho tse ngata tse re leng batho ba batsho re ka di qalang e le rona fela, ra ba ra di qeta, ra ba ra di-sustain, tsa ema, tsa hola. Empa fela re shaptuwa ke ntho eo ya hore o mong le o mong hulela mo a yang. And then ha hona ntho re ka ba ra e challenge kapa system re ka ba ra e challenge, re tsamaya one by one. Hobane re kentse tshoso, and then ha o tsamaya le o mong o ka se be le sebete se fetang ha re tsamaya re le group e ngata, re etsa diqeto le ha re sa lwane, re sebedisana mmoho fela, re ka achieve a lot of things. Ho na le thought e nngwe e dulang e ntlela ke ipotsa yona, kapa batho ba hodimo mane government-eng ha ba ena hane, kapa ke nna ke a hlanya, kapa ha ke nke hantle, kapa ke nahana ntho tse extraordinary ha ke tsebe. Ke bona e le ntho e nngwe e simple ya ho fokotsa tlala, ke hore o e fokotsa ha bohloko, mara ke bona e sa etsahale. Nka etsa mohlala fela ntate Mokoto, pete e one ya perekise, ha re etse example ka re ketse ka mohlala ka sefate se le seng sa perekise. Ho tloha moo motho ka hlohong ya hao o tla bo se iketsa mohlala ka difate tsena kaofela tse teng le dijalo tsena kaofela, hobane di sebedisa system e one. Ke ka mokgwa Modimo a entseng dintho di be ka teng hore motho a phele, a je, a se ka sokola. Pit a one ya perekise ha o e kenya fatshe, ke na le sefate sa perekise se ke se jetseng jareteng mane. Pete a one ho tshwa ho e jala fatshe e ka etsa sefate se etsang dipete tse bo ma 500 ha ke se ketsa mohlala, neneng e ka ba moo. Mara sefate se one se ka se etse pete a one kapa pete tse two kapa perekise tse two, se ka etsa makgolokgolo a diperekise. So ha re nke number ya 500 o jetse sefate se one selemong se, selemong se tlang se a hola, se hlahisa tsona di-bricks tseo tse 500 tseo. O nka dipete tseo tse 500 o di kenya fatshe, la o sa kenye tse 500 o so na le difate tse kae? O ntso nwesetsa fela, o so na le difate tse kae? Unless nna ke sa tsebe temo, ke sa understand hore ho lemuwa ke batho ba special kapa batho ba tshwanetse ba leme ke ba itseng. Because I think the argument here ke taba hore ha re na naha, ha hona space. Batho ba batho ha o sheba matlo a bona mane ba petetsiwe mane jwalo ka kare dikgoho mane, ke dintlo tse tsa ma-box tsa di-RDP tse nyenyana. Mara ha o sheba ba basweu mane dijareteng tsa bona, they have big yards, dijarete tsa bona dikgolo. Jarete ya hae o ka raya bolo ha e no tswa ka jareteng, mara ena ya mona o raya bolo e tlola ntlo tse 7 to 8 9 tsa batho ba i-9 ba batho ba batsho. O sebe le mane mo ba ipehileng teng batho ba batsho kapa mo thong ba beiwa, ke tsebo e tsalang. Ha o sheba ka hlohong ya hae kapa hlohong ya motho a motsho, o sa ntse itshela space sona seo se ntse le system e setuweng ka hlohong. Ha ona motho a kenkileng ka bonang ka a seya ntho ka reng ploto, a seya ntho e telele are kapa ba sehelwa kapa ba itshela kapa o ipeile kapa ipeya. Mara le hona ipeng o ke bona ntse le yona system ya hore dipondoki tse e le tse re di tlwaetseng, like those small houses, ke tsona ntho tse re di etsang. So difate tse le tse o di jetseng tsa diperekisi tse ntse di tswala, tlala e tlo kena kae moo? Ke ipotsa hobane le ntho o thweng ke spinach, ha o e jetse the more o e kgaola o e ja, hore wa e ja o e fa batho ba bang kapa o etsang, the more o se kgaola ke the more se bang se ngata. Ka mantswe a mang, Modimo entse dintho hore di ikeketse, batho ba kgone ho ikeketsa. Ha ntse re ikeketsa le tsona dijo tse re di jang di kgone ho ikeketsa, ntho engwe le ngwe ya eketse ya lefatsheng. Taba ke ena ya dimolo tsena tse entsweng mona le dishopo tsena tsa meleko tsa disatane, taba ke yona eo. taba ke yona eo ke lifestyle ya batho bana ba ka mona ba entse ka moo gore ba tse go rona ba keta ba notlela naga gore rona ga se ka kgona go phela ka tsela e rona ne re design yo o tlo phela ka yona Africa lefatsheng la rona. Enkutlwisa botlhoko a ke e nagana ntho eo gore le motho wa i-one mmusong wa rona o wa nko e tenyatenya o ga kgone go nagana ntho eo kapa nko e mo tshegile ore a kgone go bona o e tsalang ka tlase gae. Like you ask yourself so many questions. Ke qalaletsa clip ke futhumetse ore a ke tsebe like a ke tsebe kapa ke tlhanya kapa ke nke gantle gore ntho e obvious it's obvious bula naga batho ba name mane bophelong o ka etsa example fela o na le space ka mora bo ma-taxi renke kapa samoe moo kapa le ka mora matlo ka go fela wa kenywa fela bo hole i-one mo wa bula ntho e golo fela batho wa nosetswa bitsa batho ba tlo itshebeletsa unless o tlo ba le challenge ya motho o motsho le ena a na nne gore mosebetsi ke wane molong mane tshwanetse a ye molong mane a nna le a rola pile unless a ka ya mane wa bula yona ntho e jalo wa tseba ga o theowela mosebetsi wa ko o theowela o na le dijo mo tlo di thola teng tsa free because o tla bo di sebeletse ka maatla a gago go create-we di-systems tse jalo se re tla bona diaparo tse tsa bona re kgetha-kgetha eng re apara mara bophelo bo tlo fetoga ka bohole tse pedi tse tharo bophelong dipotulile le bophelong fela di bohole tse three fela o dipotolositse bophelong qha kapa tse pedi o bo bula naga ena batho ba jale mo dintho tse di ikeketse mo go se ka ba le motho a ba lenetlala that's how I think nna a think tlala e designed and a ona ntho e nyetsang ke be sick ka o dula mona ntse ke fumana gore re dula re complain-a mara ha ke nana the plan should be ha re duleng fatshe re beye di-ideas tsa go dila letlala ena re fokotse taba ya gore re nne re lela re re mang ga etseng bo mang ba entseng I think it's high time batho ba batsho re kopana re etsa yona ntho e tshwantse e tsana unless nna I'm lost somewhere go na le ntho ke sa utlwisising gore gobaneng re sa kgone go jala mara re tshwanetse o ye mano le go reka perekisi e kentsweng ka gara plastic e thathetsweng e sentse beiwe price e tlhagang gona nageng yago nageng ya gago mo ntho e tlhang free mobung I mean that's rape it's daylight robbery nje re shebile perekisi o e galelang e tenya e ka o ntse o e bona pick and pay o iphokothetse galelotse perekisi o e shebile perekisi e tlhaga mobung right from the ground mara ha o tshwanetse re e jale go na le di-systems tse ke sa tsebeng kapa ke mental problems kapa ke ntho ka kelelong tsa rona kapa but it has got to do with the land each time I look at it has got to do with the land rona lefatshe la rona ha la designelwa ntho ya the way dintho di tsalang ha la designelwa ntho ena ya gore re phele ka tsona dimolo tseo fela tshwanetse dimolong mo re ye fela go lo batla diaparo ga ebe re tlhoka diaparo tseo qha mara mostly dijo di tlhaga mobung mone tshwanetse batho ba healthy hampe re phela bophelo bo bongwe ga ona stress le ntho ya o utswa ga eyo o utswa eng because ke eo ntho eo e dutse moo ga ke tsebene ke bona le kae go na le molao o karongwe ga o setse difate tsa ditholwana ka ntle ke phoso go na le di-biolos ntho tse jalo tshwanetse a ke tsebe ga ke tsebe kapa ke nna ke tlhanyang ga ke tsebe I just ask myself guys ne ke inaganela fela gore like ke utlwa ke felelwa ke maatla ai tate mokoto ke a leboa
e ikutlwe tshege ka tsela eo di bileng ka teng ditaba tsena he baratiwa ba ka gare dikgagateng comment sectioneng ke le rata ka go fela fothe ke le thanda nyanenyane tabagolo ke sako tlhe batho ba modimo joo mokgatlho wa gone o ke o ratang ka pelo ya ka kao fela le gale ka re ke toro modimo o motle ebile o lerato.